Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyaho ni cya 34, umurongo waho ni uwa 5. Aragira ati, Yakobo yumvise yuko Shekemu yononye Dina umukobwa we, abahungu be bari mu matungo mu rwuri. Yakobo araceceka ageza aho baziye.